Onyankopɔn de hyɛ me pa kyɛ wo ho te sɛn ɛnnɛ yɛ da yɛdi nawɔtwe ɛnnɛ nson foforɔ kan yi deɛ na mepɛ sɛ me ne wo yɛbɛdi nkita ho kakra ne ahwe apɔmuden nawɔtwe da sɛ nnɛ anaasɛ da nawɔtwe twɛ ho no yɛde bɛsi nnɛ wɔapɔmuden no ho asɛm te sɛn ae mebusa wo ɛho asɛm te sɛn na wo nna no te sɛn wɔadidie no te sɛn wo nsunom no te sɛn ɛnnɛ yɛpɛ sɛ yɛka nsunom ho asɛm kakra Uyo obi ya uyem tetim. Uyem tetim. Ayem tim nou nina no. Fambi so no efri wun na. Efri se oda ya nou bo wun te se kankabi. O kwa wun adu wun sa she wun nan tem na oda ho. Ya no etim de ayem tim constipation eba. Afi yin so no. Isa ansa wun nou moun su nti. Ni pedwia no. Nsu dudu e si inya inya nou nti no. Wagya nan no mu na okobu wura yɔ twetwe ensu no firiye eninti etimi gya otipa ye eninti etimi gya honam a atwintwam wrinkles eninti biribia na ayɛ omuma so ayɛ bibiti sei ba so yɔ bi a wotae no mu nsu a honam no bɛyɛ moisturizing ebiribia ayɛ nsu wɔ ani nsu wɔ honam no mu honam no nipadua no wɔ nsu kama 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 Ura fise ni pebya no ehye nsu 70%. Ai, nansu neno ye yama aduane abeye 90%, na nsu aye 10%. Jesus koma deo ansana wan nsu. Eye very wrong. Nye so ye nyina ne se at least enye kura no sima dunum up to aduono. Meka 15 to 20 minutes time bia no. E wo se onu nsu. Ensu num no emane nye bebere anase sachi num yensa nan num na wanum na twans da bi yenye ne sa e wo se wan tumi kura no wo fa sachi na ne ye 2020 pesos no okay 10 to 20 minutes time no na watimi anum baako 10 to 20 minutes time watimi anum baako anase ye mfa ne se 30 minutes bi ya no num bi 30 minutes bia no bi. Ubehunu se nipadua no. Yare nketenkete te se nsa yare. Wone no tun kwata mapai. Honam wo atwintwam. Wo de beye moisturizing. Kama 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 biri bia honam no da so 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 so. Afei te se pimples. Ana se nsa nsa. Kro kro nom. Sa nima nima ni nyina. Nsu wo honam no mu no nti ene ne to nkwanta apai wo yobi a wo nta no mu nsu a aye te se wo dua de na ugu ba kusu nsu pa na ba kunsu so wo ngu su nsu fo wani toto wo hwa de ne besie enti menu adofo onyankopon de hye enka every no nsia kopi me se no nsia bebo no na watimi anom ensu sache anase ne yeto ne 20 pesos no Maku maku du want to me kuran and son. See. Want to me kuran no mon son. Batunum be no me sanum naya unko he. Cos 7, 10 good. And no bwa be mo nipper diano, bribi and su wum. Afi, umuja bit me di afru sunny a konia ba kama 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 kama. Sen suni nipper diano mua. Emma muja no ebbe yet din 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 and anase ebbe ya widre and it ain't me yakuin ni akonia ba. Enti bribiana wo pins in kitten kitten in yakika ka ho ensem fata ne empeso ti ase ne sen numunsuo numunsuo sa wo time numunsuo early in the morning na wasore firi ukate so no a okwa jana so a unya ne ntem afi akabe simadu dunum a wo bedidi no ene so numunsuo wo tena dua no ho a aduane ne ntwi su komo enne wo wo bedidi kama wo didi awie no Sima dunum aduasan chi ansana wahye ase anomunsu ya no so no manom ne kakran 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 ni evangelist paul me pese me de ma woni na emwa enhwe wo so na aboam wo pomuden no ayeyie se ne onyankopon pe na wani nipa dua no hofo ene ye na otweda ye din kan ntimi di wei e ma wo akwaba e de ba na otwedum onyankopon nhyira wo na onhwe wo so ye betie honka actually